females, the children, women, fierce. Battered, bleeding hearts, sons are taught to fight, and was battled for kingdom to rise. Wele kumbate buhaye. The country of KwaZulu-Natal was ruled by a powerful king called Sizwe. Musina Ongaye Zamkara. He divided his kingdom into three provinces, each of which was ruled by a general whom he gave the title Lord. Khebo Deyama. The province of Baralong was ruled by Chief Umandlendoda, Umswavere Ndobuya Marere. The province of Botswana was ruled by Chief Umuzikayise, Meneya Borina Ndovuya. The province of Malwela was ruled by Chief Sakile, Tlana Gelebe Pampiba, Ayana Habo Dehama.
Mozi, andigaza ndibona ukuduma okunje. kunye nombane. Khawuthoke mnewethu. Kungenzeka ukubana okhokho basakhile bafuna ukuphindiselela ukufa kwakhe.
Kahle lamandla endoda. Usho ukuthi usuqede yonke umdlandla wakho kuleyo bese sibe nalo. Wazi kahle ukuthi le ndawo le ihaqwe ngomoya kwabikade. Lokho kungenza ukuxosha amadlozi awu leyo usakhile. Kodwa okunye ke indlela uyengayo mfana wami ngicabanga ukuthi busekile. Konke okuhlekoza ngendlela yakho.
Ewe, inyali eyo. Igazi lami liyakubilisa ngempela. Andithi ukanye ke ngoku. Toni eya, engaqhinga.
Ubuya samfazi. Kodwa ngafuhle ukuthiza abafazi ungajwayelekile.
I see you, wena manje ndoda. Lord of Barallon.
Chini, wazi mina?
I see you, manje ndoda. Lord of Manuelwa. I see you, wena manje ndoda. King of Kwazana. We see you, Hems Naise. Father of kings who shall never be kings.
Hey! 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 Hey!
Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey!
Hey! Hey! Hey!
Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Bonke kuzothi. Kuzomela sahambe la.
Masihambe ngokukhawuleza. Jeni. Hlangana emhlabathi. Nkosi esinto esisila sakhe. Wena ongaphezulu.
Ngqaphe. Yintoni ingqaphe? Thetha nami.
Nkosi yami. Ngilethe umyalezo obalulekile ngendlela eyisimanga, Nkosi. Umyalezo ovela le phezulu. Nkosi ilusizo. Ithi Nkosi yami angikwazisa. Ukuthi kusuka njengamanje isithatha isinqumo sokuthi kube wena inkosi yakwaMalwela inkosi yami okusho ukuthi kusuka njengamanje wena uphethe isizwe sakwaMalwela inkosi yami yayisithi ke angikwazisa futhi ngiyala ukuthi inkosi yami ifuna ukuba khona kulo mcimbi ozoba khona emavikini amabili kusuka njengamanje inkosi yami
hayi nayi ndakuxelela ukumkani ukuba ngiyohlonishwa kakhulu ngokelelo lwakhe kwaye ndikhangele phambili ukumbona
Hlangana umhlabathi, yona esinto esisila sayo. Wena ongaphezulu, wena ongenhla abanye bemezansi. Nkosi yami.
Hayi bomandla endoda. Usho ukuthi sibonakalise isangoma bese iqiniso. Wena njengamanje usuyinkosi esexwatsana.
Ewe, kungaba njalo. Okanye ke ngoku, masihambe kule ndawo.
Prophet osesithathu. Ngandiva nomalanga. Esinyi isibhobo sombane sashaya kwaye wasala esatyatyalaliswa. Emva komzuzu omnye ndixelela ukuba sengiyinkosi yaseXatswana. Indlenze kanjani na eyo nto xa usizwe sele ngukumkani wethu othandekileyo?
Can't you see, my love? We can make it come to ourselves.
Uthetha ntoni?
Mandla ndoda. You. And as custom has it, the throne shall go to the senior lord, which is, of course,
Is this the brave Mahlendoda? Huh? So brave at war with your army behind you, but yet you are too afraid to make it on your own. You are prepared to fight Caesar's battles while he remains king and comforts and makes you happy by just bestowing titles on your head. Aye, man. And you are his fool, his cowardly fool.
Chin, he's a good into my chin.
Because all you will be showing is your frustrations. And you do not have the courage or the sense to put your aggressions to good use. You know I'm right, huh? Just think about it. You can be king. You can be king.
No. I can tell you what you will. Who could put a man as well?
Jean.
Goodness. I have a fool for a husband. A husband that cannot do anything for himself. I need him to be king, and I will do whatever it takes, even if it means using my own husband.
Chin, no mana. Lingaba kumkani, mandif. Okanye kumele ndibe ngumkani.
Yes, you can be. You should be. How? But I thought you can do it. He will. You will make a real nation of Botswana.
What?
Conquer our enemies from the north to the south. And all this will happen next week when Lucy will come to stay in our crowd. He will be dead, huh? With just one thrust of an asagai. And you, my love. Oh. You will be king.
And the Kufa Kabush. Mandibula in, right? Pack with some spy.
Yes, of course. Why not? Where else, other than your own crowd with your own loyal warriors? We will make it look as though you are totally innocent.
Umzika is umfuwam. And if umfuleleka kush, we are the temp, and then I will tap to go me back in the book.
Says I'm being asked to show them glory. At the end of the day, we're going to move. Uyabona umandla endoda lwesuka kuyena uyinsizwa enobuthule kanye nobuyoninqo. Uyabona Nqobi ngingeke ngalikhohle olunye usuku lapho khona ibambene ngehluthu phakathi kwami nenkosi bathenjini. Khathi Nqobi ngiphakamisa amehlo, nanga umandla endoda. Uyazi phela insizwa besibiza ngomafinya ngephendi ngoba isadile. Yabuye iphethe indwendwe ishaya, ishaya iphindelela abantu wami. Yabona ngenzani Nqobi? Ngiza kancane Nqobi. Ngobi ngiza kancane, ngibambe insizwa, ngiphakamise, ngiwufake umkhonto, ichise igazi. Ngiphinde ngibambe enye insizwa, ngiphakamise, ngiwufake umkhonto, ichise igazi. Qhuma isilila enhla, qhuma isilila eningizimu. Hey Ngobi! Ngobi! Wenze njani Ngobi, wathula nje, ungabe khona into edlayo?
Yela ndani.
Hayi Nqobi, phela umandla endoda uyinsizwa engenanqa nami. Kanti nami ngokunjalo anginanqa nayo.
Wabonani nami dade, akimthembi, ibile kimhloyile.
Nqobi, uyabona ungalingi nakancane ukhulume ngenkosi kanjalo. Akhulume ngenkosi kanjalo. Hawu!
Ey! Uyenzeke ngoku umthembe kana!
Nqobi, Nqobi hlala phansi.
Akiwaki!
Have you gone mad or have you fallen prey to cowardice again?
Begakabukeka onwabile. Evuyile gqithi. Yandiva? Andina kuthatha ubomi bakhe ke ngoku.
I, uNomalanga, have prepared the way very carefully. Huh? I have given Osizwe's bodyguards a very strong drink. That's kokiyane. I have been brewing for months. It has left him helplessly drunk outside his hut. And everyone else has either eaten or drunk and are more happily asleep or more happily enjoying the maidens who danced so well tonight. My love, it would be so easy to kill Osizwe now. All you have to do is just walk in, and stab him. No one could possibly see you.
Chin, fast. Umzikayise unokwazi ukuba ndim oyenzele eyakhe.
Now how can umzikayise possibly know? Huh? Yes, in. If you won't be man enough, I will give myself.
Chin.
When Caesar comes to know, When everyone comes to know Susan's death, the evidence will point out to the bodyguard as a murderer.
Ngeyantoni ke nale ngqolo nokuvusa ukumkani ke ngoku
kude nkosi yami sacela ukuxolisa ukuthi inkosi ihlulekile inkosi ukuyivusa inkosi sikhothe amele nisakwazi kudala ukuyivusa
intoni
yebo hlanga mhlabazi
khawu ubani onakwenza into enje
nkosi yami mangithule ngicabanga ngibhekisisa izinto ngiyabona ukuthi unogada Unogada wakho noma izinto zinjani inkosi yami uyena qobo lwakhe ngisho ukuthi izinto ziyefana kodwa inkosi yami kumele uvule amehlo njengamanje
ngiyaqonda
ufona nambi uye lwe ulele udakiwe unogada wakho inkosi yami uphethe umkhonto umkhonto ogcwele igazi impahla igqokile zinegazi inkosi yami nawe uyayibonela nje inkosi yami noma kanjani inkosi yami uyiqobo lwakhe Akhoza inyana lemvubu lahliwa singwenya sikhona thina bomqaphelani kanti yini umsebenzi wathi uNkosi yami ngithi mvumele ngiyiphilisana
Ungangani ungangani ndiza kuzibambela mina ngokwami zisaphake ke mlo mkhulu
He arranged a pig feast and invited all the kingdom leaders to attend.
Mm-hmm.